stress kakhulu. Leso sikhathi ngibiza iambulance yayisithenga ngayifonela ngo-7 yathi angiphume ngohlala emgwaqweni. Ngangigodola ngase nje sengingasezwe nongumsiko noma ngiyashona. Yaze yafika ngo-half past 11. Sebengithathile-ke sahamba-ke safaka amagwaza-ke.
I'm Grace Ngema, a rural woman helping especially women and children to access their rights. In rural communities, I think most women know that they have rights, but the issue is how can they use those rights?
Ngizithe ngikhulele kodwa khona kwaba khona lonke ngencane ngoba ngaba nenkinga yokuthi nasesikoleni ngisowumntwana. Ngathi umntwana phinde futhi uzoba nomntwana.
They have a right to health care, but they don't feel strong enough to challenge the fact that they don't have ambulances by the fact that the ambulance came late. They never say a word. So it's like, how do they apply the knowledge and the information that they have into challenge the structures?
Uma kusuku lami lokuthi ngiye clinic ngibuka ngo-4 kodwa khona ngizokwazi ngikhona ukuthi ngithathe imoto ka-5 cause lapha eclinic uthi uma ufika emini betshene ukuthi hey thina sesiqedile. Shaye matheni yabhampi yaphezulu cause mina akangifeel right lapho cause nami umntwana yakhuquzeka ngaphakathi. Ndafela-ke sengekho into engizoyenza ngibekezelele isimo.
Kakhulukazi-ke sebake besitshela ukuthi iy'moto zakwahulumeni ayihambi imalini izulu. Kuzosiphoqa ukuthi-ke kungcono-ke siceleke lezo zomphakathi-ke sikhokhe lo 250 ukuze asizakale atete kahle. Maningi abantu besifazane esibabonayo la abanye betetele emgwaqweni belinde i-ambulensi.
Some men give birth on the side of the road, some men give birth in their buggies. The girl who gave birth in the sugar cane, she didn't have any support because the ambulance didn't come on time. I think that was so traumatic for her. She was brave enough to give birth on her own. She had cut the umbilical cord with her teeth.
I am just hoping for the best. Everybody's telling me the stories, horrible stories, and I'm actually anxious and nervous, but I really wanted this. When I go to labor, we've planned to call the ambulance. It may take a day to come while I'm in labor. It may take 2 days. It might not come. But I'm just hoping for the best.
Into esingayicela, ngacela isizini ukuthi ningasifakela itiyeli ukuze sithole usizo ukuze iy'moto zakwazi kwahulumeni zingakwazi ukuhamba ukuze nathi sizosizakala. Mhlampe nazo zingazama ukushesha.
I would want to see communities, societies supporting each other and care in a way that every person is empowered to say he doesn't like what is happening.